oday baad ciishay ballabaad ku dheeldheeshay ubax baad intaad beertay xidid bixisayood goysay wax ku bukaad daaftay boqol iyo oday baad ciishay ballabaad ku dheeldheeshay ubax baad intaad beertay xidid bixisayood goysay
Inaku baro urtana, babu uti mahe dade.